batalile kwasokuthi ayibhimu enrolana abantwana. Umbuzo khona ukuthi nxa sekuphindakele futhi khona lokho baba Mhango uzila ukuthi uthe uthe kasikabi le ncwadi officially estela ukuthi ibhimu ngayini. Therefore we still maintain inamba yona liyana until we receive incwadi. Siyabonga mphathi womsebenzi, siyabonga mphathi ohlelo. Usibambela kahle nxa injalo. Bese kusiba lephutha lokuthi lowo otshele abantwana ukuthi kakula bhimu abazali babo uyababhadala ifizi yabo ungubani ngaphandle kwakho. Then okwesibili lizayirefunda njani leyo mali abazali ngoba sokuyi-double dipping.
Thank you.